Asiye na dhambi awe wa kwanza kurusha jiwe.
I don't give a damn, my shit is back today. Kitafuta mali kwa wanapuliza.